Shaka 3, Macarena. 4, Shaka 5, Shaka, I'm gonna kill ya. 1, Shaka 2, Shaka 3, Macarena. Oh, Shaka Spine, Shaka 5, Shaka Tina. 1, Shaka 2, Shaka 3, Macarena. 4, Shaka 5, Shaka, I'm gonna kill ya.